Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphuli ke lapha siza ke nomlomo wakophuma phaa kupitso musimane apho kupitso musimane acacisa isizathu sibabanga into yokubana ke bakhethe ke uyozilolonga enaturena phaa kwikaizer chiefs village umfana omdala uthi ke makacacise kacacisele ke abantu ingakumbi ke abalapha ke eMzantsi Afrika kucaba ke bayathetha abanye bebuza imibuzo enganampindi into yokubana ingaba kutheni iAl Ahly ihamba yoncedwa iKaizer Chiefs ikhona iSundowns ikhona ezinye indawo apha eSouth Africa yakhetha iKaizer Chiefs okanye yakhetha ke iNaturena uthi uPitso Mosimane ke makeze ngaphambile uthi ke isizathu into yokubana ke phanga phakathi ke eNaturena khonto ingekhoyo uthi phaa iplayers ziyakwazi uba zifumane unyango lurayithi ziyakwanta ukubana zitreyine endaweni erayithi ephucukile erayithi futhi uthi zonke izinto eziphaa ngaphakathi enaturena zizinto yena azange wazibona kwindawo ebeke wanyathela kuzo wade kumfana omdala ke wengeza ngelithi ke ngaphakathi enaturena uthe asawungena kanye ke uthi ngendlela ababone ngayo inaturena yona ndawo yokuqala apha eAfrika ikho ke enye itim enjenge Kaizer Chiefs ke apha eAfrika kwindawo ezi-right zokuhlala ke abadlali uthi uPitso Mosimane kule minyaka yi-22 engukhoutsha yena zimbini indawo zazo eAfrika ke ezinjiya yindawo ekubizwa ukubana ke yi-Royal Marang Hotel uthi ibe Kaizer Chiefs Village uthi ezo ndawo zoyi-2 zizona ziphezulu ke eAfrika uthi ke kule 22 years ke engumqeqeshi ke uthi uyaqala ngqa ukunyathela endaweni ephucuke njengenaturena uthi yiyo laa nto ke athe saphuma ke e-Egypt wathi ke kwizikhulu zaseAl Ahly ucela ke sibacela indawo phaa enaturena yona ndawo ke iza kwenza iplayers abasifumana ke ukuresta okurayit futhi ke uthi ke nakucala lamalungiselelo lomdlalo uthi kuzoba right futhi ke nakucala lokudibana ke noodokotela abarayit unyango lorayit uthi yonke loo nto phaa ngaphakathi enaturena ke uyayifumana ke xa ungumdlali uthi ke kwiitim ezinintsi ke apha eSouth Africa beke ke wahamba kuzo uthi zange wayifumana ke into enjeya oko wabakho uyaqala ukuyibona phaa enaturena umzekelo ke nenkwankwanyana phaa uPercy Tau naye ungqinile umfana omdala sitsho naye sithi ke oko wabakho uyaqala unyathela enaturena uthi futhi uyaqala ubona ke indawo ephucuke ngolaa hlobo egcina abadlali njengenaturena futhi naye umfana omdala uthi ke ebeqala ukunyathela ke naye phaa ngaphakathi ke enaturena into athetha ukuthi ke uPitso Mosimane abaphulaphuli ke uyikhethe ngoyazi ke inaturena uyikhethe ngoyithemba okubana ke yonke le minqweno yabo bebeyifuna izokwenzeka phaa ngaphakathi enaturena yeke ke abantu abaninzi okubana ke besilwa besithini bephikisa okanye ke benento abazithethayo kona kona ke uPitso Mosimane uthi makacacise ke isizathu esibabanga into okubana ke bakhethe ke ukuyozilolonga phaa ngaphakathi kwiKaizer Chiefs Village nani ke baphulaphuli ke ningake ningene nesinto okubana ke niva njani ngoPitso Mosimane njengobe sitsho umfana omdala sithi ke kule 22 years engumqeqeshi zange wayifumana indawo entle njengenaturena oko wahamba uthi ke inaturena yenye indawo eziphezulu apha ke eAfrika nani ke baphulaphuli ngake ningene nesinto okubana ke niva njani ngezi ndaba nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.